Hello, hello, hello. Sanibonani bangani bami emakhaya. Namhlanje nginiphathele futhi esinye isifundo sethu sezibalo. Sezibalo phela bangani. Ngithi ibalo lapha esikoleni zibizwa ngokuthi i-maths. NgesiNgisi sithi i-maths. Sithi i-mathematics. Ishemva kwami mathematics. Ngicela ukubhalela ukuthi u-mathematics ubhala kanjani mngani wami. U-mathematics esikoleni bawubhala bathi me te me tics. Ngicabanga ukuthi ngabete wena esikoleni sakho ngoba usemncane mengabe bebhala babhala kanje. Ngithi ubhala uqala ngo M omkhulu bese uya ku A uye ku T uye ku H mete uye ku A uye ku M uye ku A uye ku T uye ku E udichasha uye ku bese uza ku S bese T me te me tics. Mathematics. Mathematics. Okay. So bangani bami namhlanje ke ngizophinda futhi nginiphe isifundo sezibalo. U-mathematics yini ngesiZulu? NgesiZulu u-mathematics i-zi. Ba. Udwichasha lo. Izi. Ba. Lo. Umsindo ka lo. Izibalo. Kanti la sithe mathematics. So, namhlanje ke ngizokufundisa ukuthi kubalwa kanjani. Angithi phela ukuze ukwazi ukwenza izinto zezibalo ezinye iningi njengokuhlanganisa, ukususa, ukumultiply kanye nokudivide. Udinga ukwazi ukubala. Ngoba uma ungakwazi ukubala, ngeke ukwazi ukuthi wenze lokho ekufunakala ukuthi ukwenze. So, namhlanje ke ngizonifundisa kabanzi ukuthi sizofunda ukuthi kumele ufunde kanjani ukuthi ubale. Awuthi ngiqale ke ngeke ngibeke la eceleni ibhodi lami. Okay. Okay, no, ibhodi lami ngilibeka kanje. Bangani bami, ukuze sisizakaleke manje njengoba ngizonifundisa, ngizobiza la iset yami le. Ngibiza le set yami ngoba ngifuna ukuthi isisize. Kodwa ke ile set yami izosiza bese kuphinde futhi ngibe nenye iset la yezinto. Nayo futhi le set le sizoyisebenzisa ukuze sifunde ukubala. Ukubala kubalulekile ngoba uma sukwazi ukubala uzobe sukwazi ukwenza konke lokho okunye okufuna ukwenze mengabe wenza izibalo. Ukuze sibale ngizoqale ngibhale la inamba lezi esijwayele. Inamba lezi esijwayele kukhona u 1 sithi kunye ngesiZulu. U 2 ngesiNgisi, ngesiZulu sithi kubili. U 3 ngesiNgisi bese sithi ngesiZulu kuthathu, kube u-4 kune, u-5 kuyisihlanu, u-6 yisithupha, u-7 yisikhombisa, u-8 isishiyagalolunye, kanye no-9 isishiyagalombili lesi. Bese la kuba isishiyagalolunye. Bese kuba u-10 inamba elandelayo. Kodwa njengamanje bangani, asizofunda ngo-10. Niyazi, ngifuna njengamanje ukubhala la u-0. You understand? U-0 bangani. Yabona le inamba lezi, izona inamba esiyisebenzisayo ukukhanda izinamba zokubala. Mengabe sibala sisuke sisebenzisa lezi inamba lezi. Awuthi ngikwenzela umzekelo ukuthi ngichazele. Ukuze wenze inamba enye, Asithi wenze number ekuthiwa u 56. Ungaphinde futhi uthole number ekuthiwa u 13. Ungaphinde futhi uthole number ekuthiwa u 99. Uphinde futhi ubuye uthole number ekuthiwa u 1000. Niyandisenda bangani? So, uma uthatha ukubheka ukuze sakhe le number sithathe u 5. Sathatha no 6 sababeka ndawonye. Ukuze sakhe le u 13 sithathe u 1, sasathe no 3 sababeka ndawonye sathola u 13. Uma ngabe sifuna ukwakha le number sithathe u 9 sambeka la saphinde sasathe omunye u 9 sambeka la. Mesifuna ukwakha u 1000 sithathe u 1 sambeka la sathatha u 0 sambeka la. Saphinde sasathe omunye u 0 sambeka la. Saphinde sasathe omunye u 0 ugcina sambeka la. So mo uthatha ukubheka ukuze sikwazi ukubhala lezi inamba lezi sisebenzisa inamba sikhetha la sitomula la kulezi inamba ukuthi sifake lapha ya bese siyakwazi ukuthi sibe nenamba esikhuluma ngayo lezi inamba lezi ke zichaza ukuthini ke pho like mangabe sekubhaliwe la ukuthi u13 lo yini u13 ngizonifundisa namhlanje ukuthi yini u13 so wena mngani wami kubalekile ukuthi ukwazi ukubhala u1 ukwazi ukubhala u2 ukwazi ukubhala u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 kanye no0 ngizolontuzana ke awuthi ke khona u0 u0 ufika kuqala kuno1 so ngizosusa la u0 wami ngizosusa la ngubeke khona sekusuka no9 wami ngizosusa u0 ngala kade ngubeke khona ngizobeka ngala u0 u0 sibe sithi u not iqanda askes angisimngana awufuna ukuthola u not lapha ku test yakhe esikoleni ingakho nje kufanele ufunde njengoba sifunda nje njengamanje so when I'm gani ngisize njengamanje umise le video ubhale lezi inamba ubhale u0 ubhale u1 ubhale u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 Uzothi masuqedileke ukuthi ukuze ubhale lezi number sengiyaqhubeka ngemanje. Okay. So njengamanje keke ngiyaqhubekayo manje khona ngizokufundisa ukuthi ke uzobala kanjani keke mase kufanele ubale mngani. So into esoyenza ke mngani uyabona mengabe sikhuluma ngo1 sikhuluma ngento eyodwa. Sengiyathatha manje ngivula opende bami lapha opende lapha. Eyinabo ngiyabavula ukuze sizofunda ngabo ukubala bangani nakuvuleka kanzima so opende bami naba ke bangani labo pende laba mengabe ngithi mingi ngiyakupha bona wena kufanele wazi ukuthi bangaki labo pende ngikupha kona uzokwazi kanjani ukuthi bangaki labo pende ngikupha kona uzoba bala Uzobabala kanjani opende? Ukuze babale opende kumele ukwazi ukubala izi number. Upende owodwa nangu 1. Bese sithi upende wesibili 2. Sitho wesithathu 3. Owes 4 upende 5. Owes 6 upende. Abo sorry ngiyatiteka. Owes 3. Always 4, always 5. 6, 7, 8, 9. Lagu 0, angifaki pende, ngoba u 0, u wodwa. Awuyoni number. Like, ngathini, u 0, u wodwa, awuyiluto. Awuyiluto u 0. Siqala la, ku 1, ukubala. Njengamanje mesibala ukuthi sinopende mangaki. Sinopende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ukubala kusisiza, ukubala kusisiza kuthenini sazi ukuthi sinezinto ezingaki. Asithi mngani, unalebo pende bonke, wababeka eklasini, wabashiya kwi-pencil case yakho, noma wabashiya deskini. Uyabona? Noma wabashiya ekhaya, wabashiya ekhaya phezu kwetafula. Usuyabuya ke manje mngani, usufuna opende bakho. Uzobona kanjani ukuthi basaphelele? Uzobona kanjani ukuthi abantshontshwanga? Angithi niyazi ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyantshontsha and akukuhle umtshontsha. Mngani, uma ngabe untshontsha, cela ungantshontshi. So manje mangabe ukwazi ukubala uzokwazi ukubala opende bakho before ungakaphume eklasini ungakabashiya ekhaya uzokwazi ukubala uthi 1 uthi 2 uthi 3 uthi 4 uthi 5 uthi nginopende about 5 nginopende about 5 ubashiye ekhaya mase uyahamba basubuya uzofika noma bashiye eklasini masubuya ufinde futhi ubabale opende bakho 1 2, 3, 4, 5. Ubani okay, upende mamba sephele. Mengabe kuwukuthi mhlampe kukhona umuntu ofikile wanzontshontsha upende wakho. Ngeke usawubone omunye. Usuzobuya ubale 1, 2, 3, 4. Ayibo, upende bakho ngaziba sephelele manje. Yayibona leyo nto. Usuzokwazi manje ukuhamba uyotshela uthisha ukuthi hayibo, ma'am, sir, kukhona ontshontsha upende bami. Kukhona ontshontsha upende wami owodwa. Kade bewu 5, kodwa manje sebewu 4. Okanye ekhaya uzokhuluma nomama, ukhulume nobaba, ukhulume nogogo. Uthi gogo, ayibo, opende bami ngibone bengasaphelele. Yini ngabe kwenzeke njani? Uyayibona leyo nto mngani. So ingakho kubalekile kakhulu ukuthi sibale. Phinde futhi mengabe sibala. Mengabe sibala ngithi futhi sibuye sisazi. Sazi angithi uzowantu bekubuza ukuthi uneminyaka emingaki. Uneminyaka emingaki, uneminyaka emingaki. Ukuze ukwazi ukuthi ubone ukuthi uneminyaka emingaki, kumele ukwazi ukuthi ubale. Wena njengamanje mhlawumbe iminyaka yakho yu 5 mhlawumbe yu 6 mhlawumbe yu 7 mhlawumbe yu 8 usuzobuza ke nawe kubazali bakho mengabe ukuthi awunayi show mngani ukuthi iminyaka yakho wena ithi una neminyaka emingaki phinde futhi mngani uzobe usuyibonela nawe mengabe kulonyaka uneminyaka yu 5 ngonyaka ozayo masithi happy new year ngonyaka ozayo masithi kuyibirthday yakho wena ngonyako zayo uzobe usunale number elandelayo ngalo munye unyaka uzobe usunale elandelayo ngalo munye unyaka uzobe usunale elandelayo inumber ziya landelana okay mngani.